Lo mphakathi waseNazareth Pine Town ulahlekelwe abantu abangamashumi amabili nesithupha kulenhlekelele yezikhukhula. Ezinye izisulu zenhlekelele zikhala ngokuthi kuze kube manje azilutholi usizo oluvela kuhulumeni.
Amasosha ngazi ukuthi mina anawo wonke ama-resources. Kodwa sibone nelilod isosha lifika nanogandaganda kuvuleke la kungavuleka khona. Nalama-food parcel anikezwa abantu abahanjelwe ukudla kwabo nempahla yabo. Asazi ukuthi kanti uhulumeni wethu liwe samvotela kanti senze iphutha noma somfake emandleni.
Ikhansela lendawo lithi uhulumeni ikhona imizamo yenzayo ukwelekelela noma ke kungelula ukufinyelela kuwo wonke umuntu.
Namhlanje sine lo gandaganda bazojenela yonke imigwaqo ekhona le ward 16. Uhulumeni uyazama ukungenelela noma kungelula ngoba this is a disaster. Kuningi la ekonakele khona. Kodwa kancane kancane siyalekelelana.
Kumanje ezinye isulu zikhoseliswe komakhelwane njengoba ke namaholo omphakathi esecwele mfi. Iningi lazo lithi kuzoba nzima ukwedlulisa ezikubone ngesonto elidlule zizodinga ukwelulekwa ngokwengqondo.
It was devastating what we saw on that day. It's like a horror movie. It's something that we'll never forget. Ibuhlungu, ibuhlungu, ibuhlungu. And to come back and dig up the bodies. That was the worst part that we've experienced.
Luckily, waphuma waphumela ngale. Usisi wami naye waphuma ngasekhishini. Kamero lamali lapho egcineni ngale. Umama ephuma naye wastaka epassage. So my stuck epassage inhlabathi vele singaphakathi siyangena.
Ubaba wesemnyango yena dila eminyango lethi bazama amanzi, bazama amanzi. Sezwa ngaye esememeza ethi phumani, phumani. Kuza nje into eyayiza nayodaka namanzi izongena endlini yangena edaningi isize kishini ngacaphuna ingane ngicaphuna ingubo zokulala nazi ngiyibeka eminyango besinodaka eyayilele ngayicaphuna saphuma nayo yafika ngijomba kangawa.
Siyacela bandla ukuthi uhulumeni asize ngendlela angasiza ngayo. Sibuhlungu kakhulu abangani bethu izihlobo zethu ezilahlekile ibingekho into eyenzi ibingenziwa. Kuzamekile ngayo yonke indlela ezomakhelwane bethu besizile abanye abasurvivile but sihlulekile nje ngakho konke. Siyacela uhulumeni asisize ngendlela yonke angasisiza ngayo.
Kuyaqhubeka ukuthungathwa kwezinye izidumbu ezingakatholakali. Izolo kutholakale ezinhlanu nokwenza ke babe ngamakhulu amane namashumi amane neshiyagalombili abantu asebephangalele ngenxa yalezi khukhula KwaZulu Natal.